sarauniya
amiga wuya da malagun kuma tan kwarai iyaye ga mu'mini aya ummati
daga wani ruku ne ake ganin arziki amiga wuya gunku ne cikar taraki idan kura dadi da ku nake yin shauki ina kuma gaishe ku laddufin kawai da shan wuya
a gaida kai banza mujiya.